Chikik solasanda gantal gantava ching kaina hana man kail chever john and sky nadisht she adoshi she adoshi
Hono hono I te rangi ki te whenua I te whenua ki te rangi I te ao Kiko kiko ki te ao Wai rua wai nuku wai rangi wai ai o I tipu ai te mahara I pū ai te Māori Māori nui Māori roa Māori take take Māori matangaro Māori matuakore Māori te tīmatanga Māori te mutunga Māori hono wai koe ki te ao tawhito ki te ao tū neke neke ki te ao tū roa
Kui na Freeman Manan Keith e na na repa kasan palu koe ran shua lalis kus ka kreaf ka wana chai shi haro shi
So